Isibongo sikanisele kamashiwa kwamthimkhulu. Unsele ungajuse umathola isilo sensele, umathola besabe, unsele emahlubi miyekeni, uyazamazama usethaleni phezulu, usifu sabo bonke abahle, sayikhanda ingwe, sayichoboza, sayisafika emathumbeni lapha abahlalayo, lapha izilo zonke bezimlengela nezingwenya nezimvubu. Ungajuse umbani wezulu, umaqashula ongandima nezomdaka, bona bezilima bezindandabula, ungaphaya kwenkubunde kuyavungaza, kuvungaza njalo wabiza inkomo ngeza kwandamase, wabiza inkomo ngezikamvunguse, wabiza inkomo ngezikamilile.
Thank you.